Murakoze cyane duhejeje kugira akanama keza akanama kaduhuje na barongoye ibimenyesha makuru ariko bikorera ku rubuga ngurukana bumenyi rwa internet ariyo bita cyane cyane ama TV online abo nabo akaba ari batatu kuko bari bakoze ikiganiro muri icyo kiganiro baragira ikibazo babajije rero nari kumwe na Osi Isaac na Alvin Smith abo nabo tukaba twayaze duhuza icya mbere ahanini bagize bati twebwe turakunda gukumigwa dukumigwa n'abatuma ko imenyesha makuru biza gukurikirana nk'ibikorwa bya nyine cyubahira umukuru w'igihugu canke n'ibindi abashikiranganje n'abandi icyo twakirabiye hamwe dusanga hanini nuko badafise ikarata ibaranga nk'abamenyesha makuru ariyo bita carte de presse itangwa na CNC kuko ibi bimenyesha makuru bitaremegwa na CNC usanga umuntu yari yungunganije akaronka impapuro zimugenga muri yapi rikaba ishira hamwe ni nk'abagwiza tunga mugabo hariho rero urundi rwego bataragegara ko ugwego gukwemegwa nk'abamenyesha makuru niho rero twagira tuti icyo tuzocigira hamwe mbere na cemboneraho nakaryo kukugira nti tuzogira inama yiyaguye irimo nabandi bari muri uno mwuga hanyuma tuvyigire hamwe turabire hamwe mugabo nzoshobora no kwegera ikigo sense kugira ngo tuvugane turabe cyane cyane ibijanye n'amategeko agenga uno mwuga agenga ibimenyesha makuru agenga n'ibimenyesha makuru bikorera ku rubuga ngurukana ubumenyi kuko murazi yuko uno munsi umuntu avyuka afise akaordinateur gusa ashobora kuronka umuhora wa internet akaba arashize ku murongo ikimenyesha makuru ciyo ariko aba ko bashoboye gutera intambwe bagashiraho ivyo bimenyesha makuru bakiyandikisha bakaronka NIF bakaronka registre de commerce bagatanga ikori bagatanga akazi murumva yuko abantu baba ariko baragendera mu nzira yo kugwanya ubukene mu nzira yo kugwiza akazi kugira ngo abantu ntibaje mu kwiba ntibaje mu zindi nzira ahubwo bashobore kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo bateye imbere bagateza imbere imiryango baba bateje imbere n'igihugu hanyuma ibindi navyo twashoboye guhanahana ivyiyumviro kukubijanye n'amajambo amwe musanga yashikirijwe kuri izo mbuga ugasanga asa amajambo ashobora guhesha icubahiro igihugu canke na bene kubishikiriza n'abarundi muri rusange bemeye yuko nabo bazoza baraba neza ibishikirizwa kugira ngo bibe ari ibintu bidaca kubiri n'imico y'u Burundi n'abarundi bidaca kubiri n'ibitegerezwa kuranga abarundi muri rusange ibi navyo ni ngorane zisanzwe zishikira bose izo ngorane nazo murazi turi kumwe twese turashobora kuzitorera umuti ingorane z'uko usanga hariho abatabaha amasoko hirya no hino bashizemwo nk'uko umuryango wa Buraya umwe bwa Buraya wemeye gufasha imenyesha makuru bimwe bimwe bo barakumigwa murumva yuko hariho utuntu dutegerezwa kwigwa kugira ngo nabo bashobore kugira aho bigejeje kukaba nkako n'abantu bariko barateza imbere igihugu bariko barashobora guhakaza abandi ariko bakeneye kuja mu mategeko ayo mategeko rero azokwigwa twebwe icyo dushobora gufasha no kubashikira imbere kugira ngo nabo bashobore kugira koroherwa mu koroherezwa mu kazi kabo bakore bari mu nzira itomoye murakoze.